bakunzi ba K9TV kaze turi kumwe na Vénuste NIYONGABO yatwaye umudari ya Taranta mu 1996 imyaka 25 izokwira igerekerezo rya gatatu ukwezi ku munani imyaka 25 mutwogira ati numwanya mwiza ku guserebura cyangwa guhimbaza umudari twovuga tuti ubwa mbere na mbere mwumva gute
Umunsi nababwira yuko ari iteka ryinshi kubona mpimbaza iyi myaka 25 nkaba nagirishije hamwe na diaspora n'abantu twakoranye ngaha hakaba habaye ibintu inkino nyinshi cyane habaye abiruka habaye abakina umupira kuorganiza ibintu nk'ibi n'ibintu bisaba uburyo bisaba ubumenyi rero no munsi kwerekanye yuko ibyo twateguye no munsi ari ibintu biteye iteka cyane ukubona nabonye abana nkaha mu rugo rwa Kamenge nzi rwakoze cyane kugira ngo ruhuze abantu bose ngaha mu Kamenge mu gihe Uburundi bwari bufise ingorane uwo munsi nifuje yuko ibi twagiriye ngaha izi nkino zose twagize ngaha ko zobera mu Kamenge
ego muri rusangi muravye inkino zagenze neza namwe murabishimye
twabishimye cyane nabonye nani nuzi uko ari inkino zisanzwe ariko nabonye cyane cyane kubona nka Kamenge kina na Ngagara nabonye inkino z'imipira zose ziva mu mucungura mu mishingaro ya hanyuma turazi yuko no munsi habaye amafinale gusa izi nkino zatanguye ku bejo rero inkino zimara iminsi ibiri na cyane cyane zikaba zoroganjwe n'abantu babimfashijemo cyane cyane nk'abantu tubana hanze buraya baba muri Suede hari baba muri mu Butaliyano mu Faransa ariko naho tuba hanze twerekanye yuko dufise ubumenyi bwo gushobora gutunganya inkino mu gihugu
ego igenekerezo nyaryo ntirashika rya gatatu ukwezi ku munani ubwira imyaka 45 rumane neza ko iryo genekerezo twitege ku muzo himbaza gutu umunsi imyaka 45 mutwaye umudari wa mbere
je no vuga yuko natangwe guhimbaza kuko ndi ngaha nzomara amayi gatatu ngahe Burundi hanyuma umunsi kugira nshobore kubihimbaza imyaka 45 yatangwe no munsi nibaza yuko ama federation cyangwa komite nasional olympique bazogira icyo bambwiye bakabwira bati imyaka 25 twagize u Burundi bo bwa mbere bukaje muri Jeux Olympiques kandi bugatahana umudari w'inzahabu ndibaza yuko abajejwe inkino abajejwe ukubona iteka twataye igihugu ngira ngo baravize ukuntu babiteguye
ego Vénuste NIYONGABO imyaka 25 iraheze murafisi cyo mwumva mwoshikiriza baba barundi babugwaruka guhita inkino baba barongoye inkino ndetse n'igugu muri rusangi nkamwebwe nk'umunonotsi afise uburambe nk'umunonotsi ya kandi yagize kucyashika kwa twa umudari mwovuga iki kuno munsi mwo abo bose mwuhanura iki kuno munsi
ono munsi nibaza nkuko nabivuze ibyo twakoze no munsi biraboneka ko byose bishoboka igihugu cy'u Burundi biharimo abakinyi babishoboye bahabise imana yo gukina neza cyo no kwifuza kandi gatuma ni no tuma ntanga impanuro cyangwa nkaba simpanuro mugano babwira gute nubabwira yuko nifuza icimvuro cyanje nuko inkino zosubira mu mashuri kuko ndazi yuko muri mirongo umunani n'indwi niho hatangura amashuri aba inferior na manasika superior na yiheza ya kuresta ariko hariho inkino zategurwa mu mashuri hariho inkino zategurwa mu gisirikare hari inkino zategurwa mu ba civile ibyo byose byaratumye havamo ba Vénuste NIYONGABO ba Patrick Nduwimana ba Patrick Ndayizenga ba Artemo Hatungimana ba Kwizera Dieudonne ba Nizigama Aloise gushikubu ibyo bintu aho twari tugeze twarabitaye rero nibaza ko twosubiza izo nkino aho zari kugira ngo dusubire gusanganisha idarapo ry'igihugu hanze mu makungu na cyane cyane tukazana imidari y'inzahabu nk'uko Vénuste NIYONGABO yazanye ngaha mu Burundi
turashimiye cyane
murakoze cyane kuba amaduha umwanya
murakoze cyane